Umndeni wakaSangweni emjondolo yaseNandi's Farm eNasia usuphoqele ukuthi wakhe njengobuthi usinde ngokulambisa ngemva kwengozi yemoto. Lokhu kuza ngemva kokuthi osolwa ngokushayela imoto emhlophe yohlobo lwePolo Vivo eshayisa umjondolo walomndeni ezintatha ngesonto. Umndeni wabahlanu usufuna usizo lokwakha kabusha.
Usinde ngokulambisa umndeni wakwaSangweni endaweni yase-Avaloni ngemuva kokuba imoto yohlobo lwepholo elimhlophe olungaziwa lungene emkhukhwini belele ngezintatha zasekuseni zangesonto. Ongubaba waleli khaya ulandisa kanjena ngesigameko.
Thina besisalela ngoba sizwe imoto iphaphamisa amacala sizwe umsindo wayo. Yazi yafika yashaya la endlini. Ngabo ma past 4 kahlahla ukusa kwange Saturday. Yalimaza ingane ezu-4 ngoba lenye ibithi yochama yaze yashawa imonto yaze ihamba nayo kayoma la kuyovuma khona le monto khona le engenile.
Lesi sigameko sishiya abantwana abane bakuleli khaya belimele nababili abadala nemhuzuko. Kanti ongumshayeli wale moto udle phansi ngemuva kokuhanjiswa esibhedlela. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikunokulunga Mthembu ngiseNandi's Farm e-Avaloni.